Moraito, re le gape mo edition eng nngwe ya ditiragalo tse di diragalang mo motseng wa Etsho, motse wa Bodibe, mo sedikeng sa ngaka Modiri Molema ka kwano mo masepaleng wa Ditsobotla. Jaaka o kile wa utlwa mo dipuisano tse re nneng le tsone mo matsatsing a mmalwa a fetileng, go utlwagetseng gone gore go na le dikgaruru tse di leng gone ka lebakeng la thekiso ya moepo wa lefatshe to AfriMet, e le gore ga jaana go utlwagala gone gore jaaka setse go ile ga na le dipuo tsa gore go na le ba bangwe ba setsong ba latlhegetswe ke ditiro tsa bone. Go na le ditiragalo tse e le goreng go utlwala menyenyetsi gore le moepo o ga o mo molaong tota kapa ga o epe go ya ka molao o le gore o teng mo nageng, ke di-rumors tse e le gore di a dintsi di tsweletse go tlhagelela fa. Mme re lekile gone gore re kry-e dintlha tsotlhe ka botlalo go tswa ka kwa DMRE le go fitlhelela ga jaana ga ise ke be re utlwe sepe, mme re na le tshepo e tletseng ya gore ba tla re fa bolesedi ka gore gone go a tlhokega gore re itse gore a ke ka moepo o tsa mmu wa baagi ba Bodibe mahala kana o tseya ka license kapa permit e ba e filweng ke ba DMRE. Ga jaana re na le Rre Mogatwe o e leng gore ke kemedi ya batjha mo Bodibe, the young lions tse di leng gone mo motseng wa Etsho mo Bodibe fa o le gore sentle sentle ke mo fa sebaka sa gore a go dumedise a be a ikae sentle sentle gore yena ke mang, o tswa le ko kae, background wise jaaka go itsagale gone gore kemedi ya motswa Bodibe tota e ntsi thata o iponetse le wena mo nakong e fetileng ntle le go dikadika. Rre Mogatwe, re go dumedise, re go amogele mo iMedia Itsoseng FM.
Ora, ke a leboga Rre Makale le bareetsi ko gae. Nna ka leina ke Dubey Mogatwe Steven, ke tlhaga ke le ko Bodibe mo section e bidiwang Gasedibo. Ke mošwa go tloga ka koo, ke simolotse go tsena mo ditiragalong tsa motse. Go le gantsi re le bašwa re iphitlhela re le mo seemong sa gore ditiragalo di a diragala, mme ga re na kitso ya tsone kgotsa ga re fiwe chance ya go participate mo go tsone. So ke feleditse ke simolola ke batla go nna part of dilo tse di ntseng yalo, ke atla ke a tsena le ke a bua le bašwa, ke a rutwa bašwa ke a ba botsa gore ba kgone go ka nna yang le go na re ka participate. E se ya nna gore go nnela le issue ya gore re utlwa dintlha ena ka baba ko pele ga rona, mme rona re fe chance ya go ka participate. Ya re ka re bone re eda ya mo community-ing ya rona kgotsa mo development-eng tsa
community. Jaaka setse ntse o tlhalosela sentle fa gore o tswa o leka kwa Bodibe ka kwa ga Sehuba, ebitso re se Sehuba ke section e feng ka gore go na le bo phatsima bo šaleng bo kgomola jalo le jalo. Sehuba e ntlha e feng?
Alright, ga Sehuba a ka tla go ela tlhoko mo motseng wa rona go na le ga nka go kaela sentle. Ga o itse tsela e le ya lefatshe road.
Yone e yang ko moepong.
Yone e yang ko moepong. So go na le molapo ka siteng eo ya lefatshe road. So ga Sehuba e simolola go tloga siteng eo ya tsela e tshwe ya moepo go tlhatlhoga yana go a kopele ngwana le metsenyana e gaufi e e bapileng gaufi le molapo wa botlhakoring e teng ga Sehuba. Yone ga Sehuba ka itsagala a re tla re utlwa go tswa mo bagolong ba rona, ba re tlhalosetsa gore e fiwe leina go bonara founder ya barolong ba ga Sehuba.
Founder ya barolong ba ga Sehuba, mo tse tota o nang le kemedi traditional leaders. Ka mokgwa ntseng jalo jaaka setse o ntse o kaile jalo, o ile wa bona o na le tshesego ya gore o kgobokanye bašwa ba Bodibe gone gore ka maemo a le ntse ka mokgwa ntseng jalo, ebile re sa fiwe platform-o kapa chance ya gore le rona re le bašwa ba Bodibe re ke re kgone go tsenya letsogo kapa re ungelwe mo ditiragalong tsa mo motseng wa rona jaaka moepo go tlhalosega gone go ya ka dikwalo gore ga e sa le o epa line e over 50 years ga jaana, lona le le bašwa ba Bodibe ga gona ope o tota a ungetsweng o kare gongwe o isitswe sekolong ke moepo or we stay ke moepo ka bo o berekela moepo ha sa le go le gone me dingwa ga tso tletse ya no mo kopanong ya ba cha le fitheletse
mo kopanong ya ba sha a kere ntlhakgolo ne le gore a gona situation ya information ne ri tshela le gore mo se mo sa gore dilo di a diragala mme ga re kry-e ditšhono o kry-a fela diragalela in the remote areas ya community so re feleleditse re igroupa go etsa go igroupa ga rona re simolola latelela the leadership structures mo metseng re tla re batla dikitso information mabapi le tsone mepo e ya mo gare le gore sentle participation ya bone mo communityng e ka nna eng segolobogolo mo go rona bašwa and then re ile ra simolola mo tshimologong yaka ke simolola ke ene leng ja bašwa ke simolotse pele ka bašwa ba le 13 ka rene go na le mo communityng ya rona especially mo bodimong ne go na le stigma sa gore gore go na le mentality ya gore ba ba reeteletseng pele a ba predecessors ba lekile go lwa kgotsa go tla go tlisa dipharologano mme go padile so re ke tsena mo communityng ke le ka go bua le bašwa ke ba rata re maybe if we can try re le bašwa re tle ka e different approach go na le sengwe se re ka se fitlhelela mo tshimologong eo ra dula ga tshele bašwa ra simolola pele ra approacha moepo o gaufi le rona e leng gore gompieno ana ebidiwa Afrimo ka nako ya teng ke a gopola ne le gone manager-e o montšha le gona gorogang manager-e wa bidiwa Re Malefane Sello Malefane ga re tsena mo go ene Re Sello Malefane re ita re tsena go le gale a ka o itse bontsi ba rona re rata go lola thata ka dikhiro gore a gona dikhiro mme re na le moepo mo motseng re ya ko go ene re nne gongwe manager-e o montšha o tlatla ka dipharologano gongwe a re ka bua le ene ena a ka re sekegelatsa ye re tswa re le bašwa ra kopana le ene re mo tlhalosetsa re rakana re tlhoka tiro ya na le yane and then a re boela ka gore mme tiro yone ga eo ga gona sepe se re ka se dirang and then re bona re le bašwa re le mongwe re eletsa re morare ano go ka se nne mosola gore o utlwe gore rona re ka tlhoka gore le ka re thusa ka eng ya tiro e seo a ba re no a fana bothata mpolelele gore lena leka gore re ka le thusa yang re tla ka proposala gore re bona lešhini a re mo moepong mo le go ka nna yang a le ka re lebela distributite kgotsa la re fa di-licence tsa go kgona go driver ditse tsa moepo since le sena dijo yanong be re eletsa re kgonne ra buisana le ene a ba re o tla rekisa ID ko managementeng mo tona bo meeting and then ya rekisiwa that ID ya heletsa e le successful ra heletsa re le part ya that problem ne ra
no gore ga o tlogela gone gore le bontsha gone gore le batla go nna part ya ditiragalo ka gore ga gona invitation ya gore tla yang le lona ka bebele tla ka initiative eo ya gore le 13 bebele tsena mo training iragetse bela fetsa then bo go iragala mo ga gore le tsena mo training.
Alright, training rile after completion ya training nentse re nako nngwe le nngwe ga re tswa training ne re kgona go dula ha tse re discussa re le bašwa gore since well this thing has setse e simolotse go kickstart maybe tlampe re e bule gore e benefite the whole community se ya benefita rona la re le 13 even though ga ke re le 13 ile ba ile ba e bula ke sa shekwenta gore ba intlodile bana ba forolwana le ba itsoseng so rona ba nne re le mo bodibene re le 13 kapa so re feleleditse re tsena mo go yone kgang ya programme e ne re itsusa e after completion e ne re tlhola re tshwara dimmeeting intention ya rona re le bašwa e ne e le gore once re ka kry-a di-skills tse dintseng yalo re tla kgona go capacitate gore re kgone gore le rona re nne le kitso if go ka nna le diphatlhatiro mo moepong mme re itse gore re tla nna the first priority ya moepo so unfortunately seo se ile sa diragala morago ga gore setse go diragala di-opportunities tseo then di feleletsa di tlhagile
Mais il faut que les alumni, tota, in general, les il est baholo hela basha basha ha bana khatlego ya di kopano ka go itse information go irega a tota gore gore le le basha a luinetse gore go padile tota ka gore ga re considering ka go ne le ka mokgweleng gore le santsane le ipha matla le engineer ka ya ba.
Alright, no, c'est un peu de temps, c'est un peu de temps. Réleva, je suis un peu de temps. 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 Je suis un
peu
and then re feleletse re bona gore o itse gongwe no go ka nna mosola re ka singolla re batle pele go fiwa opportunity ya gore le rona re kgone go tsena in the leadership circle re seke ra nna fela di-followers go tlhoka go tshimologo go ganna ko boelelong and then re tliste re kgone ga re le gongwe re benyatsa leadership e teng currently just fela re batla go e revitalize re tsenye re fele energy ile ya bosha ile le perspective ya gore rona bašwa re ka tla ka dikgapololo tse dintseng ya mo dilong tse dintseng ya so go le gantsi we are not given that chance ya gore kgone go participate mo leadershipng and then e nna bokete gore o emelwe ke motho mme a sa go engage or maybe a sa tlhaloganye gore di interest tsa go ka mosha ke wa tlhalo and then how le mosha ha go ba tla go tsena mo ketapele e le gore ding already setse le structure and e khale rana for a very long time ha go nne bona go go tsena ga go tle mo go bona taba ya nna wa we propose on the being a part of the structure na rena ba sa mo community so o heletsa re o tla go tla go ba le bone o tshwisa le bone mo la go tshwara dikopano tla ka di suggestion mara from the bench office it becomes a problem ga pele go nne mo go bona re le batsa that is why bona ba sa ba mo dipalo tsa bo di sa go dipa aba tsena ba tsena ba foro ba tlhia go tshwara le meeting ba check up le structure sa ke tate e be na ba itse go khoile tsa ba bona gore mare o ka re go ha structure se a fitlo tsela go batho ba le go tlhoka ba le wa ga nna tse dipalo. But you know already you are not represented or the interest is going to be passed in. You are going to have to draw again.
Me, we were in Tijalo, Kalabagila Hore, Le Holy Bella, the structure sa Pusuarum, Tata, Hobego Baholo Kopili, Mugeta Pili, Regata Sekai, the NEC, MMC, the Member of Parliament, the Minister. Go beile ba gono sentle sentle ga gona batjha mo o nka reng ke motjha gongwe mo ketapeleng e ya di-ministry go keke o matsela mola o le gore ke ene ela a le nosi sentle sentle ga o tla go lebelela mme ebile kete ebile o setse a jumpile letsha leo la lona gore ke motjha go raya gore in general puso ga e fe batjha chance or an opportunity kapo ga iri environment conducive to absorb this youth, even though go bonagala gone gore e kete kapo ke puo fela gore ba susumetsa bašwa ka dika ka gore bašwa ba ire dikgwebo, bašwa ba ire dilo tsa matsogo, madi a teng kae ko di-seta le ko di-IDC bo di-NYDA, mme still lebati le tswalegile. Yaanong lona le bašwa ba bodibe tota dikgantsi tse di ntseng yalo, a le bona gongwe go ka nna le solution gore no matter what, really basha, we must find a way. Ya hore re na part ya the happenings ka bo ditiragalo tse di diregang ka nako eo, ka gore go bonagala tota gore the door has been shut ke di boomers fela tse di leng on the space. Di boomers ke bao ba belegwe ka bo di 1940s jalo jalo. Ha e le gore mo Gen Z o ka se go tsene at all, Gen Y yone ebile ga ke bue, you are out. That is why re bona bontsi ba bone bo le mo ithetefatsing. Monna mongwe o ile a bua kgangwe ko Fordwane, a bua ka the unsatisfaction e a e boneng ka moepo wa sephako ka nako eo, a tlhalosa ka mogo ba sa participating go tlisa that morale wa gore youth e be active in terms of economic activities tsa bone. Mme go a bonagala gore ke so se le nosi se le gore sirega ka kwa le ka mo bodibe sa irega. Jaanong, is there a plan e le bonang gore this is the way ya gore we can perhaps push it through ka lebakeng leo la gore we are left out in the cold, ra bona le mo distraction ke bagolo fela, bana ga gona ko ba ka nnang teng. Mme ebile ke tla mo botsetseloko jwa gago jaaka an activist ya mošwa mo bodibe, e rile ga go te go iwa ko ga go tswalwa sephako nengneng kwa, re bone o tla ka di-taxi di feta 6 di tletse ka bašwa pele re ya go e nngweng go tlile yang. O na le eng se o nang le sona se e le gore ga o se bolelela bašwa ba ba nang le thologale mo go sona?
Alright, no, ke a leboga remaka. O itse ga o le mošwa mo bašwa ba na le tsela e ba kgone le di itaka teng, and then ga o le motho o mogolo o batla go grab-a attention kgotsa gore mošwa a go atamele go nna difficulty for wena. So go nna bonolo gore o kgone go assemble-a bašwa o le mošwa. So ke feleditse ke ya ko go bone bašwa, ke a dula fatshe le bone ka ba bolelela gore o itse go dula fela o ntse ore situation e ka se change mara o ntse o e ngongoregela. A re lekeng pele go lebelela gore sediko sentla future e mo matsogong a batho ba ba hitileng pele ga rona, our predecessors or mo matsogong a rona. So a re simololeng pele re ipotsa dipotso tsa gore a kry the main intention ke gore re batla gore go nne le youth participation mo dilong tse di diragalang mo motseng. So be ke ya go bone ke ba tlhalosetsa ke bara kere now is the time. So bašwa ba feleletsa ba bona gore no, okay, gona gore go tla simolola re nna le a platform e le gore ke re rola re le bašwa re tla simolola re bontsha gore ketapele ya rona kgotsa bagolo ba rona mo ketapeleng le bone ba nne le confidence mo go rona, re ba bontshe ba kgone go utlwa le di-ideas tsa rona re le bašwa gore how can we participate kgotsa re ka tlisa yang diphetogo mo community-ng ya rona.
No, tota go a bonagala sentle, mme yaanong what is the solution ya gore youth ya bodibe kapo youth ya ditsobotla e take a part whether ba through invitation or what, youth needs to take part. If go emelwa invitation la go ema forever tota gona ka mokgomo jaaka sentse re buile gona gore o lebelela ko palamenteng, o lebelela kae bagolo ba santsane ba dutse koo, mme ba bangwe ba setse ba fitlheletse dingwaga tsa pension mare ba santsane ba dutse. Jaanong le le bašwa la go tsena mo kae, is there a way e le gore gongwe le ka e bona gore re ka penetrate fa
So re first intention ke gore re tlo go dula mo fatshe rona re le bašwa re igroupa re tsa go igroupa and then re approacha di leadership structures tse di teng mo bodilo tse re di bone re itse re ba bolelela gore re teng mo community re le bašwa we are part of you, we want to engage le lona on the leadership level and then go tswa moo go na le ditsela tse dingwe gape tse e leng gore keng re ka kgona go fitlhelela dilo tse dintsi gore re le bašwa re kgone go participate mo dilo tse di diragalang mo community. So ke nagana gore re a re dutse hatse there are certain issues tse e leng gore keng rona re le bašwa re discuss go na le di-items tse dintsi tse re di bonang kgotsa dintlha dingwe tse dintsi tse re di bonang dilo tse dingwe di tsaya nako e telele kgotsa o ka re di tsamaya ka slowly because go na le gape le issue ya accountability o ka re ha ketapele go leader bagolo o ka re ba dira dilo ka tsela e leng gore ke wena o le mošwa o ka setlhe go ba question-a gore how far are you ka seko se sentseng yang ee kgotsa re bokgakala bo feng o sokodisiwa ke eng re ka go thusa so re ntse re le busy on the ground re assemble re le bašwa gore the first thing e ra go e dirang ke go engage di leadership structures re ba bolelela gore we want to be part of the leadership and then re check-e le the system e e diragalang lejana gore is it effective mo community given the fact ya gore a sheba development kgotsa the way motse wa rona o leng ka teng so re tle re bontshane re kgone go sheba dilo tse dingwe re bue gape le ka issue ele ya di-policy reforms o check-e gore a mme di-policies tse di teng currently mo community are they effective di kgona go re thusa go eradicate di-economic social issues tse di teng mo gare ga ga community if e le gore maybe those policies are not really effective ka before re nne part and parcel ya dilo tse e le gona re kgone go change re tle ka re nne part ya di-policy makers re tse di-decisions mo dilong tsa tsa community
no jaaka se sentse ebile o e beile tota gore le ape ya sengwe tota go raya gore this is the first of the first engagement e ra go nna le wena ka yone go raya gore go a go nna lengwe gape go lebelela gore e tsamaya ko kae ka gore gone youth if ga e forced ba re foster jako mjakeseng kumele o foste sebae if a o foste gone go raya gore you are out and you are said gore you are the future there's no other future the future is now the future is today if how we replan today go raya gore you are out we just have gore go accept you gore no youth ya ditsobotla kapa ya bodibe kapa itsoseng just forget you are nowhere to be found now coming back to the issue ya meepo e leng gone mo ditsobotla kapa akere segolo bothata afrimete e leng gone e o project mo motseng wa bodibe youth ya bodibe is there a plan somewhere somehow e leng gore it can engage meepo ye gore meepo e kgone go thusa le bona could be in terms of maybe entrepreneurship di businesses kapo di tiro mebereko jalo le jalo jaaka o ka ile gore lay organizer so that structure can advance the interest tsa bašwa is there a way e leng gore gongwe le bona gore you can engage meepo ye besides go engage di structures tse di leng already tse di leng teng a gona le tsela e le gore gongwe e ka nna gone ga lo lebeletse ga le lo ntse le assess ka mokgwa o ditiragalo di diragetseng ka teng mo moepong
alright ee a ditsela tsone di teng tsa gore re ka kgona go engage yang meepo e leng mo metseng ya rona re tla re lebeletse issue ya employment re ka se dule ntse re raise issue ya employment so there are other things tse e le gore keng di ka re thusa in terms of development le tse dingwe so currently we've been doing a research rona re le group ya bašwa re check-a gore mare what is it se e le goreng re ka se 'ira ntle le go batla mmereko wa tsalwa so khona le dio tse dingtsi before tsana mo go dilong tse dingtsi jalo re ile ra gape ra ntse re dutse re discussa di issues re ile ra ratla gape ra reflecta on the education re kry-ang from mo dikolong tsa rona ha o tla go sheba o ka re ke education e le gore keng e dirilwe systematically gore e go ruta gore ha o fetsa go graduate wa go batla mmereko so re tla re question some of those things re tla ka di-proposals tsa gore ne education e tlampe re fe liberating ideas watsalo so re ira gore e seke ya nna gore if ever o encounter a challenge ya gore a gona mmereko o fish the old system e go rutile gore once you graduate you must go to an industrial site look for a job or go to a man so yaanong re batla gore e kgone gore fa di-liberating ideas tsa gore in case re kopana le issue ya unemployment re thekela yang re le bašwa
without looking for a job
without
no be le sentle bontle to be le go it's liberating go utlwa mosha a bua ka the only way to tackle this thing is not only by approach ya gore ke go batla tiro ka gore that has been planted medical loan tsa rona for years and years and years and years for tsa bo batla mereko do this be this without looking gore dinako di a fetoga jaaka dinako se sentse di fetogile ga jaana ga o ka lebelela ditso batla yotlhe ga gona hub center ya bašwa tota re ntse re mo godimo ga yona kgang eo le re Mpei Mogatwe ya gore letlhakore la bašwa jaaka baagi e le baagi le bone ba motse wa Bodibe dikungo tsa bone tse e le gore tshwanetse gore moepo o ditlogele mebile le engagement e le gore ba bona gore ba ka e approacha moepo o ka mokgontseng jang ka lebaka la gore se setsentse re fetsa go utlwa gore ba lebeletse kgang ya gore e se ka nna approach ya to be employed fela jaaka o dirise lereo la gore batho ba ya sekolong fela ga go batla tiro mme ba lebala the part ya gore kana you didn't only come here gore o bere you came here to leave something how can you leave something here if only wetse go hiriwa fela there are industries tse le gore they are about to be started by those who are now youth tse le gore tshwanetse gore ga ba tsamaya ba ditlogele maybe that is why the boomers ba santsane ba tshwareletse on that power ya gore re move mo di-positioning tsa rona re izametse gore be re leva a lele youth e le yona izamele ko lelo le bone ba ka ngapang teng ba tshwarelela ko teng jaaka se sentse ebile o yamile yalo gore go raya gore youth ya Bodibe samoe somehow ga re bona ba sa bonane ba busy ba apeya se ba se apeyang there's somewhere somehow mo e le gore innovation hub e ka tlhaga gongwe ya gore no this is where the minds tsa Bodibe di kopanang gone kapo the minds tsa ditsobo tla di kopanang gone di apeyang the betterment ya ngwana wa Bodibe kapo wa ditsobo tla gore gore mo kopanong ya rona e tla nnang teng gongwe in couple of months from now ra go utlwa something se le gore tota sa gegile le sa peile tota jaaka go bonagala gone gore lebati le tswetswe mme ga gore ga lebati ba le tswaletse ko ntle la go nna le phuthile matsogo jaaka pine ile ya kaya gore o dutse phuthile matsogo o shebile banna ba sebetsa ka baka la gore wena wa reya nna ga ba mpha tšhono number one tšhono o ka se fiwe ga gona motho o a tlo fiwang tšhono ayo ka baka la gore se tsentse re kaile gore the boomers ba ikakatletse rra ba dutse ka seo sa bone ba re ke sa bone ba re ne le se teng ko struggling ne le seo ko exactly yaanong tse ke tsa bone jaanong youth ya metlhae ya gore tlala ka those kind of setup tsa innovations and other things mme ebile ke botsa ka ke bona the youth ya bomme e kete ya leka is there go gongwe ga ke bone sentle a ke bona sentle ore ga ke bone sentle ikgakana ko morago ga re itse go sengwang
no ke a leboga re makale mo kgannyeng ya youth ya bomme ke ne ke tsena mo go eo ka o touchitse issue e botlhokwa tota ya innovation hub or motho a ka nna tsa a re development center ga o kampa tetla gorela ke sosologela ke go fe maybe a glimpse ya gore rona re le baša la ka ntse
sosologa
mo isini e rona re le baša re ntse re a ka ntse go bolela ka dilo tsa modi policies and what policy reforms and everything. Re ntse re le busy re dira our own research. Go na le dipampiri kana tse dingwe tse e le gore ke ditse thata ke batho ba semolao. Go na le dijo tsa go tshwana le bo Skills Development Act. Re ntse ntse re check-a yona le tsone, ke tsone dilo dilo tse e le gore ke dire tse di re bolelela ka bo di-development center yalo ya. And then we ntse re le busy gape re leka go dira so se se bidiwang gote ke community profiling kgotsa household profiling. Re ya house to house re tsena mo tlongkita re check-a segolobogolo bašwa gore ka gore rona re le bašwa re dumela gore mošwa ke is a resource ya community kgotsa ya society. Ra check-a gore mošwa o re mo kry-ang mo tlong ke motho o ntseng yang o na leng what can he or she offer on the team. So ga re tsena mo re tsamantse re tla dira listing ya rona re check-a kry-a gore ba bangwe ba na le matric, ba bangwe ba na le matric, ba bangwe ba na le grade 7 ga re tlogele ope ko ntle. That is why ke bua ka issue ya education gore tlampe re fele liberating ideas. So re setse re kgona go bona gore okay ga re tla go developa this thing ya development center ra go simolola pele before re ka bua ka any other development tlampe re simolola pele ka the human development. We are going to develop mošwa pele tlhaloganyo ya gagwe mindset a gagwe pele before re ka bua ka physical development e re bonang re le bašwa. So re tsene mo go yone issue eo ra tsena mo gone ra e plana re check-a sentle ra ya ra consulta various documents tse re di kry-ang online. And then through household profiling re kgonne go bona gore bolwetse kgotsa probleme ya community ya rona bašwa ba bodibe kgotsa ditsoba tsa keng. So re ntse re kgona re diagnosa motse wa rona go ya ka sose se go teng ke household profiling. And then from that re tla re check-ile gore a ke re tlabe re na le development center. So re dula hatshe re le bašwa re tla ba bolelela re since well le development center go na le dilo tse dingwe gape tse go teng ke National Skills Fund. Re ya ko go tsone le tsone re di a proposa rona re le bašwa ba bodile re tlile mo a certain development center. So re kopa gore le re thuse ka dilo tse dintsinyana le yane re batla go developa pele mindset ya mošwa wa bodile. So gape in terms of this thing ya kry-ang gore ga re lekalekane in terms of education kgotsa academic level re tlile go tsena mo go yone issue ya teng re discussa le yone re tla check-a gore okay ba e le gore keng academic level ya bone gongwe maybe for example ga bana matric kgotsa ga bana bo di-degree bo di-dingwe ra check-a go ya ka yone this thing and then re ya kwa re itara propose gore re kopa gore le re buildeleng a center mo bodibe e leng gore keng ke yone e tla dirisanang le rona ka dilo tse tsa stats tsa gore bodibe e na le bašwa ba bakae ba matric, bodibe e na le bašwa ba bakae ba grade 7, bodibe e na le bašwa ba bakae ba di-graduates. And then from there we can re tla ka di-proposal tsa di-learnership. Through those learnerships re channel-a your mind kgotsa re ruta based on what you read. O ele tlhoko gore education gore nne matsapa thata mo go rona bašwa ke e leng gore method e wena o lenang ka one nna difficulty for nna gore ke lene ka one. Hence ga o batla go check-a le today go na le this thing ya gore go na le bana ba e le gore keng ba lena slow as compared to others. And then previously selo se o ne o kare ga seo mare go ipielana ka retshwa tsa teng se itsagale kana. It is because the educational system e diretswe fela gore re nagane gore education o e kry-a through a textbook. Ga o kgone go e kry-a otherwise. So that is why re through that development center re tlo go ika dilo tsa go tshwana mo di-practicale re ruta ba bangwe go bereka ka matsogo le go dira go dira go dira. Education is not limited, it cannot contain it inside the textbook. So through that center re tlo go 'ira di-learnership tse e le gore keng di tlo go categorize batho go ya ka di-qualifications tsa bone, academics tsa bone le go ya ka di-skills tse ba nang le tsone.
The first funder should be moepo o mogaeng o mogolo one o gaufi le lona o to see this development center happening ke number one gore I'm thinking gore it's going to be big and for it to be big some of the operations tse e le gore di a diregang mo gae di in a part ya ditiragalo eo le hore e dilo put motho bo dibe ka bo ditso botla on the map. Local businesses must be part of that. So this is bigger than anyone can think of. Ya no hari kono tella ba sha ba bo mema. Ho ho ya ka ka nna ke lebeletse mane ke te man ba o ile mo a thata.
All right, mo issue nya ba sha ba bo mme we came to realize gore the manner in which a boy child is raised is different as compared to us. Ngwana wa mosetsana le wa a godisitseng ka teng kgotsa dilere ka teng segolobogolo yang mo metseng. O fitlhela le gore ngwana wa mosimane o rutiwa ka independence, o rutiwa gore you have to be a provider, and then o wa mosetsana o tla shebile gore I'm going to rely mo gorre o tlebeng a nnyaa. Mare we are busy changing that narrative kgotsa that mindset ya gore if re kgone go bua ka issue ya equality, le lona try by all means gore le kgone go nna equally mo dilong tse dingwe. Le seke la batla gore le nne reliant teng bathong ba bangwe, le pushing this thing ya self reliant. Mare we are currently building that trend of colonial.
No, ke so se sentle thata, ke a tshepa mo nakong e tlang ra go nna le wa mme go tswa mo go yone testing ya lona. We need women voices. Gape ka gore the trend eo di tshwanetse ba iphushe bona self ka bo bona. Ka go rialo re mogati ke go leboga go menagane gore bone le rona batla gore bontsha a picture e bašwa ba ditsobotle kana ba bodibe ba nang le yone ntlheng ya gore ga go a lebelelwa fela gore meepo e re fe ditiro go na le tse e le gore le di lebeletse on a bigger scale like development center ka go rialo ke go leboga go menagane ra. Bagaetsho, di felela ka mokgontseng jalo fa e ne le the perspective ya bašwa ba bodibe ba ba tlhalosang gone gore ga re a lebelela meepo e leng gone mogae ka gore gone setse ntse ba re tsweletse ko ntle, mme yanong go na le tse dilengwe tse di tonna tse di fetang tse rona re le bašwa ba bodibe re di lebeletseng, o ikutlwetse sentle go tswa mo go the young lion ya motse wa bodibe Rremogatwe. A re kopana gape mo nakong e e tlang.